Mulla, mulla nzila wena, mamela luta kuhacha, mutabile amunu, bizazi na kachenu, ipilu, zaluna lilitua, hakuna kaimole, kakulikimuna, malifasile lincha,
mina
wena mchaha,
mina
wena kalibe,
mina
lumozi kane, ya bupilo
mina
wena mchaha
mina
wena kalibe
mina
lumozi kane mabuka ya bupilo alu atachwa na mubu wawutwa babulela akundi hatehande mizazi mifitile onafo na halitakulimba warendu watakulima la pandu ya hao itaba mama tota
mina
wena mchaha
mina
wena kalime
mina
lumozi kane mabuka ya bupilo
mina
wena mchaha
mina
wena kalime
mina
lumozi kane mabuka ya bupilo luna Luita hanezi, luite keze mulyani, mulyani omutuna, kimoya okenile, nimoya oluna lufirwe, hiba positola, mona maufirwe, kijesu mupolusi,
lifu,
alina mata,
lifu,
alina mata,
luna,
luna nisemba, samwazu hoya pili. Halina mata, halina mata,
luna
nisemba sa mwazu hoya pili. Mula, mula zila wena, mamela luta kuhata, mutabile amunu, bizazi na kachenu, ipilu. Zaluna lilitua, hakuna kaimole, kakulikimuna, malifasile lincha.
Mina
wena mchaha,
mina
wena kalibe,
mina
lumozi kane, mabuka ya bupilo.
Mina
wena mchaha,
mina
wena kalibe,
mina
lumozi kane, mabuka ya bupilo. Alu, atachwa na mubu, wawutwa wabu.